Ayanda Ndulana from Snar Park. I'm fighting against Nkosinathi Joyi for IBO World Title. Ndisebenzile kakhulu for the fight. The fight kwakufanele ba ibekho last year, but due to COVID ayakwazi ukuqhubekeka. So andizange ndiyeke ujima because ibiliphupha lam, yinto ebendifuna. So khandiyeke ujima nango-festive season yoDisemba ngokubini nantsi kubi holiday, bendimane ndijima kuba ndisanda ubana ngoJanuwari early this year iza kwenzeka le fight. So ndisebenze kakhulu for the fight. Andibuyi ndedwa nge-Friday. Friday ndigoduka nayo le title, anayo enye indlela, anazo ispace se-disappointment for this fight. Noba kanjani, noba kumnyama, noba kumhlophe, itayitile yam. Ungubhuti omkhulu ngokwe-age, but for inantsika i-division lena I think sikwileveli i-1 okanye ndikwileveli yobana ndingalwa naye, because if bengekho njalo bekufanele uba ayi-approvewanga i-fight. Abalandeli bam ndifuna bangabinaxhala. I know into yokubana akho mntu ndinikayo le fight into yokubana ndizayithatha, and imnandi kakhulu ke loo nto liyana because ayindenzi ndibe napressure into yokubana funeka ndiprove i-point. Into endizoyenza apha qha kuzothatha ibhanti. Abalandeli bam abangabi nawari, as andiqhelanga ubadisappointa, nothi ngoku ubadisappointa, soziyenzeke loo nto.
Umvile uJoyi esithi le bhanti akakwazi unikezela ngayo kuba ngumgqibelo uyazalwa, akakwazi ke ngoku uyiluza tu. And wakumema futhi ebhathini yakhe kwi-birthday celebration yakhe, uthini ngaloo nto?
Undimemile kwi-birthday yakhe, ndizawuya. Andinangxaki ne-birthday yakhe if andibangabhizi, kodwa ke i-birthday ne-fight azidibani. Liphupha lakhe eli lokubana ingaske abeke ikeyiki, abeke itayitile yakhe zonke zibe lapha, but ke ngoku ndizawuya for umkhamfatha because uzawube intliziyo yakhe yophukile. Akho mntu ufunayo uluza, but izawube yophukile intliziyo yakhe ngoba ibhanti lizawube limkile. Ixesha lakhe lidlulile, makavume unantsika ubhuti mapere andinike itayitile yam. Ndithe ngoku bendithetha ndathi if akakwazanga umbulala ndizambulala, if akakwazanga undibulala ndizambulala. So if uyakwazi unyamezela mhlawumbi sizayo ku-12 round, it's fine because i-preparation zam was fighter i-12 rounds. Kodwa ngokwendlela endizixelele ngayo for le fight, ndifuna nabalandeli bam babone omnye uAyanda kule fight. So if akakwazi undibulala eli, akakwazi undistopha eli, funeka azazi into yobana anytime uzawuhamba yena. Nkosinathi Joyi akho nto uzawuyenza, ixesha lakho lidlulile ngoku. So wena dedela nje akho nto ingakho ndizayithetha nawe, ndinika ibhanti lelam. Sure.